Molweni apho, ndim uSive. Namhlanje sizokwenza omnye umzekelo we-equation. Kufuneke sifumane u-x uba ulingana nantoni. Kuzofuneke sijonge uba elo nani liza sinika na le mpendulo kufaneleke siyifumene. Sino-x esimahlula kathathu. Kuzofuneke sifumane u-14. Liqhezu eli. Kufuneka niqonde uba iqhezu lizama ukwenza ntoni. Iqhezu liyohlula. Eli nani liphezulu lohlulwa ngeli lisezantsi. Loo nto ethetha uba singabhala le nto njengo-1/3 esimphinda-phinda ngo-x ulingana no-14. Thina into esiyifunayo kufumana u-x yedwa ekhohlo. Sizokwazi ukuyenza le nto kuzawufuneke sisuse lo-3. Loo nto siyayazi ukubana singayenza ngophinda-phinda macala ngo-3. Loo nto sizayenza kwezi equations zombini. Sizophela sishiyeka no-x ekhohlo ekunene sino-14 esimphinda-phinda ngo-3. U-10 siyayazi xa simphinda-phinda ngo-3 ngo-30. U-4 xa simphinda-phinda ngo-3 ngo-12. Xa sidibanisa u-30 no-12 sifumana u-42. Loo nto ethetha uba u-x wethu ulingana no-42. Impendulo yethu kufuneke ifane kuzo zombini ezi equations. Niyabona nani iyafana. Ngoku kufuneke sijonge uba impendulo yethu yiyo na. Sizobeka u-42 kulaa ndawo ka-x. Kufuneke sithi xa sisohlula u-42 kathathu, asinike u-14. Masisebenziseni i-long division. U-3 ungena kangaphi ku-4? Siyamazi ungena kanye. Kusobeka u-1 phaphezulu. U-1 xa umphinda-phinde ngo-3, ufumana ntoni? U-3. Sizothabatha u-3 ku-4 sishiyeke no-1. Sizokuhlisa laa 2 sibe no-12. U-3 ungena kangaphi ku-12? Siyayazi uba ungena kayi-4. Laa 4 sizamnyusa simbeke phaa phezulu nalo 1. Ndiyabona uba impendulo yethu ngu-14. Loo nto ethetha uba u-x wethu ulungile. Enkosini.